Nyanda made us
Tuya imo
Nitapeleke
mwana Omtima upeleke Kwa ine ni utenge Don't you worry about safety Liza chenge teda, chenge teda, chenge teda Ano tima unasweke po Yupende unalira po Ululu mutima kufika po Uka gani zira, gani zira, gani zira Baiwe ndilo landi pepele Chikondi chisapele wele All up a ground ipa delele I will love you the same baby
Oh, zani funse Kaza kuswela ntimo zani funse Kujimwina composition Disapeleke mwe wanga Oh, zani funse Kaza kuswela ntimo zani funse Kujimwina composition Disapeleke mwe wanga Oh yeah
Pita, it's me and you. Undi uze bomwe pali manja wako.